Kua whakae te tangata I tōia, tūra ki te kōti mo te tāhai I te kotahi irakati 2 miriona tāra I te tarihiti o Waitangi, nāna tauamahi o ringa kakama I mahi. Kua whakae a Wallace Te Ahuru ki ngā hāmene I utaina nei e te tarihara tāware ki runga I aia. He ai ki ngā kōraro I whakamahi a taua tumu whakahaere o mua I te pūtea I tāhaingia e ia ki te hoko kākahu taiea, hā paraparatanga whakataupe me tētahi waka hou.
I think this is an opportunity to apologise to all of those whom have been affected by the misappropriation of funds. The Waitangi National Trust Board, the directors, as well as former work colleagues and also New Zealanders whom would have benefited from the ongoing programme of refreshment and enhancement of which these funds would have been used.
Hei te toru te kau o whiringa rangi, ka whakawhiua a Te Ahuru.